n'iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi mudukurikirana mu biganiro n'amakuru bya misi yose tubandanya gusukiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse biravana naho umume wese aherereye, yaba abadukurikiranira mu bisagara bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini muri Afrika, ndetse tutibagiye n'abadukurikiranira mu makungu ya kure. Amakuru tubashikiriza araza kwiyandana cyane cyane kuyavugwa mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, harimo politike, agateka kazi na muntu, intwari ibereye umutekano n'ibindi bisata bigiye bitandukanye. Turabashikiriza kandi byinshi kubivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse tutibagiye niba bivugwa mu bimenyeshamakuru bitandukanye, byaba ivyo mu gihugu cy'u Burundi canke ivyo mu makungu ya kure. Nta kindi ndagusaba usibye gufyonda subscribe canke sabone kugira uce uramubambere bakigwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu. Amakuru yacu akaza gushimikira cyane cyane ku ngingo nkuru zikurikira. Ibintu biriko biravugwa mu ibohero rikuru rya Gitega inyuma y'igandagurwa by'umunyororo yitwa Leonidas Ngendanzi byabaye ku igenekezo rya 14 Rusama umwaka w'2023 na kamaramaza gose. Umunyororo yitwa Japhet Atibu arafise ububasha budasanzwe kurusha abandi banyororo bose. N'umunyororo afise ububasha bwo kuguma azunguruka igihugu uko ashatse. N'umunyororo arara kenshi hanze y'ibohero akidegembya uko ashatse nuko abishatse, akaja mu bikorwa byiwe bisanzwe by'urudandaza. Haravuzwe byinshi kubirabana n'umubano afitaniye na Procureur General Félicité Nishemezwe wo mu ntara ya Gitega. Ni byinshi kandi bivugwa ku mubano Japhet Atibu afitanye n'uwo Procureur General, aho yamuhaye ububasha budasanzwe kurusha abandi banyororo bose. Ni kenshi Japhet Atibu arara hanze y'ibohero, ni kenshi Japhet Atibu yagiye aravugwa mu mabi menshi cyane mu iryo bohero rikuru rya Gitega. Ese bigenda bite kugira umunyororo agere aho aza gukora ubugeni ku mugaragaro? Bigenda gute ngo abe arara kenshi hanze y'ibohero? Ese bigenda gute ngo umunyororo aba afise ububasha bwo kuguma azunguruka igihugu uko abishatse? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bariko baribaza, bagasaba ko Josiane Ishimwe akuriye ibohero rikuru rya Gitega atanga inyishu nyinshi kuri ibyo bibazo. Naho uwa mbere abazwa icyo kibazo ari Josiane Ishimwe, amasoko yacu yose avuga ko ubwo bubasha n'ubwo budahangarwa bwa Japhet Atibu buva kwa Procureur General Félicité Nishemezwe. Muri ano makuru turabandanya tubasikiriza byinshi kubirabana n'uwo mubano Japhet Atibu yoba afitaniye na Procureur General Félicité Nishemezwe asanzwe atinyitse rwose ngaho mu gisagara cya Gitega kubera imigenderanire afitaniye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Indwi zibiri inyuma y'igandagurwa ry'umunyororo Leonidas Ngendanzi yishwe mu ibohero rya Gitega mu ijoro ryo kuwa 14 Rusama umwaka w'2023. Ibibazo biracyari byinshi cyane, aho abanyororo bo kugeza n'ubu bemeza ko Leonidas Ngendanzi yishwe n'amahiri yakubiswe n'umukuru w'abanyororo bita Capitaine General Japhet Atibu afadikanije n'abandi banyororo bakorana bitwa ko bajejwe umutekano mu iryo bohero rikuru rya Gitega. Igitangaza abanyororo kugeza ubu ni ingene atankurikiza izabaye kuri abo bavugwa mu rupfu rwa Leonidas Ngendanzi, ahubwo hagahanwa abarondeye ukuri n'ubutungane kuri urwo rupfu. Bose baguma bagaruka ku bubasha budasanzwe Japhet Atibu afise muri iryo bohero be n'imigenderanire idasanzwe yoba afitaniye na Procureur General Félicité Nishemezwe. Ese kuki Atibu Japhet ari umunyororo adasanzwe kurusha abandi mu iryo bohero rikuru rya Gitega? Mu nkuru twagiye turabaha mu ndwi iheze twaragarutse ku bubasha budasanzwe umunyororo Japhet Atibu aboneka ko afise mu iryo bohero rikuru rya Gitega. Japhet amaze imyaka 9 mu munyororo, yagiriye icyaha cyo kugandagura umunyagihugu Thomas Nsabimana wo ku mutumba wa Kivuvu muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu mwaka 2014, araheza ahanishwa umunyororo w'ubuzima bwose. mu mwanya wa mbere yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi mu nyuma yungururizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Igitega Japhet Atibu ntasanzwe. Abantu benshi bagiye baratwandikira bose baduha ubutumwa bavuga ko arara mu ibohero gake cyane ahandi ko abari mu bikorwa byiwe by'urudandaza mu gisagara cya Gitega. Mu gisagara cya Kayanza, mu gisagara cya Bujumbura no mu yindi mihingo y'igihugu aho haragaragara ko Japhet Atibu afise uburenganzira bwo kuhaja. Aba mu gisagara cya Gitega batwandikiye bo bakunze kumubona yiyunguruza ku ipikipiki no mu gisagara cya Kayanza bavuze gutyo nyene. Ababonye ifoto yiwe batwandikiye ko batari bazi ko ari umunyororo na cyane cyane ko Japhet Atibu afise ububasha bwo gusohoka mu ibohero uko ashatse akaja mu bikorwa byiwe by'urudandaza mu gisagara cya Gitega, mu gisagara cya Kayanza ndetse n'i Bujumbura n'indi mihingo yose yo mu gihugu. Mu kwezi kwa gatatu guheze Japhet Atibu yarakoze ubukwe mu gisagara cya Kayanza mu hoteli Rotambriner aho bivugwa ko Japhet yaba yarakoreye ubukwe. Hari benshi mu baduhaye ubutumwa bavuga ko bitavye ubwo bukwe bwa Japhet Atibu. Kubera Japhet Atibu asanzwe afise umukenyezi wa mbere bubakanye biciye mu mategeko ubwo bukwe bwoba bugira gatatu ntibwanditswe muri leta civile. Twarabajije nimba hari abategetsi mu Kayanza bitavye ubwo bukwe. Amasoko yacu yatubwiye ko abategetsi batinye kubwitabira kubera hariho ibuha ko umugore wa mbere yashobora kuza kubudurumbanya. Ariko kandi ayo masoko yavuze ko abapolisi bagendanira Vincent Ndagijimana bari bameze magabo kugira uwo mukenyezi ntashobore kuhashika. Urwo rugo rwa gatatu rwa Japhet Atibu amasoko yacu avuga ko ruri i Bujumbura. Amasoko yacu kandi Igitega avuga ko inshuro nyinshi Japhet Atibu yahatswe kwimurirwa ahandi ariko bihagarikwa na procureur general Felicite Nishemezwe. Bose bavuga ko uyo mukenyezi ari we amukingiye kandi amuha ububasha bukomeye mu iryo bohero rikuru rya Gitega. Twakwibaza tuti bigenda bite ngo procureur general ahe umunyororo ububasha budasanzwe nk'ubwo Japhet Atibu yoba afise mu iryo bohero rikuru rya Gitega. Ibintu bivugwa kuri Japhet Atibu bisaba ko umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Ishimwe asigura impamvu uwo munyororo adafashwe nk'abandi. Bigenda gute ngo umunyororo abe afise ububasha bwo kuguma azunguruka igihugu uko ashatse? Bigenda gute ngo agere aho aza gukora ubugeni ku mugaragaro? Bigenda gute ngo abe arara kenshi hanze y'ibohero? Bigenda gute ngo umuntu yagirizwe icyaha cyo kwica umuntu ahabwa ububasha bwo gucungira abandi banyororo hanyuma avuzwe mu rupfu rw'umunyororo ntihabe inkurikizi? Bino bibazo Josiane Ishimwe arakwiriye kubitangira inyishu. Naho uwa mbere abazwa icyo kibazo ari Josiane Ishimwe, amasoko yacu yose avuga ko ubwo bubasha n'ubwo budahangarwa bwa Japhet Atibu buva kuri procureur general Felicite Nishemezwe, abo twaganiriye nka bose baragarutse ku migenderanire itangaje hagati ya Felicite na Japhet ariko tudashima kuvuga muri ano makuru yacu. Baravuga kandi ko procureur general Felicite Nishemezwe asanzwe atinyitse rwose ngaho Igitega kubera imigenderanire ikomeye afitanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Yoba yigamba ko asigaje igihe gito akaba umusikiranganzi w'ubutungane. Amasoko yacu avuga ko Felicite Nishemezwe ava hamwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu muri komine Giheta, ibyo bikamuha kwemeza bamwe mu bavugana ko yimirije gushyirwa hejuru. Uko biri kose ibyabaye mu ibohero rikuru rya Gitega ku igenekezo rya 14 Rusama umwaka w'2023 birakwiye gutohozwa no gutomorwa. Abategetsi ntibakwiriye kuguma mu gaterere mu gihe haba hishwe umunyagihugu ari mu minwe yabo. Umunyororo ni umuntu ufise uburenganzira kandi ategerezwa kubahirizwa. Abise Rondas Ngendanzi bategerezwa kumenyekana kandi bagahanwa. Ibivugwa kuri Japhet Atibu navyo nyene birakomeye ku buryo bikwiriye gutohozwa neza. ibivuga kuri procureur général félicite nishemezwe navyo nyene nibitohozwe bibaye ari ukuri abihanirwe kuko ryoba ari bara umunajezwe amabanga nkayiwe abaye ari wakingira ibyaha bikomeye nk'ibyo biriko birabera mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu makuru yacu akurikira turabandanye tubashikiriza byinshi kubirabana n'uwo mubano wa Félicité Nishemezwe ndetse na Japhet Atibu, tutibagiye n'umubano Félicité Nishemezwe yoba afitaniye n'umukuru w'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye.